Man of style anakuchaga hivyo mamen. Awo lights out kwanda. Kele gota kingene nye chugoche o.
Wessence Production.
Acuérdame en I level little. And it's you
students chebo Kiptororo Secondary School. Wakina yangu of mashabik Amwala mwala emamba DJ Josie. Wakina Sheila, my sister.